Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi tugeze mu gice cya gatanu cya Danieli aho tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo ubwibone bujana kukuranduka ubwibone bujana kukuranduka kino gice cya Danieli ni gice cyane gihambaye mbere cyigisha byinshi kubyerekeye abantu turi mu gihe cy'iherezo kubera yuko kino gice kirerekana neza ukuntu isi yacu izohera koko inosi izohera nk'uko Babuloni yo mu gihe cya Nebukadinezari yaherengetejwe nimureke twige neza kino gice cya gatanu cya Danieli aho tubona yuko hari ku ntwaro y'umwami Belushaza kandi Belushaza se wiwe yari yitwa Nabonidasi uno mwami Nabonidasi nawe se wiwe yari Nebukadineza ni kuvuga ko Belushaza yari umwuzukuru wa Nebukadineza nagenda babwire Nebukadineza ibintu bimugarukako byongera kuvugwa ngaha mwa kino gice cya gato cya Danieli Nebukadineza haravugwa ko yari yaranyaze ibikoresho byiza byiza by'imbombavu byakoreshwa mu guhe mu gukora ibikorwa byera mu rusengero rw'i Yerusalemu igihe ateye i Yerusalemu yarinjiye ararondera ibikore ararondera imana y'Abisirayeli arayibura acafata ibikoresho byari mu rusengero rw'i Yerusalemu arabitora abijana i Yerusalemu arabijana i Babuloni abishira mu nzu y'ibigirwamana byiwe kugira ngo bikorere ibigirwamana byiwe byari ibintu bikomeye cyane kuri Nebukadineza yamara mwiyuke kubyigwa tumaze kubona yuko Imana yakoreye byinshi Nebukadineza kugezaho Nebukadineza amaze gufata ingingo yo kwihana Belushaza nawe yari yaragiriwe amahigwe yo kubona no kumva ibyo Nebukadineza sekuruza wiwe Imana yakoreye mu maso yiwe yamara yigize akantu gakomeye kino gice cya gatanu gitangura rero kitwereka ukuntu uno mwami yihayagiza ahambaye yafashe ibikoresho byahora bikorerwa mu bikoreshwa ku mana y'Abisirayeli se kuruza wiwe yari yarazanye imbere y'ibigirwa mana bikozwe mu biti mu ifeza mu byuma mu biringa hamwe no mu nzahabu abikoresha mu minsi mikuru mibi yo kwinezereza ino minsi mikuru mu gihe yakoreshwamwo bino bikoresho byakoreshwa mu rusengero ry'Imana byasigura ko Imana y'Abisirayeli isuzuguwe ishizwe hasi maze ibigirwamana bikozwe mu biti mu ifeza no mu nzahabu ari byo bishizwe hejuru maze Imana irabiraba ibona n'ibintu bikomeye nababwiye ko ino kino gice cya gatanu ibintu bikibonekamwo biraboneka no mu bintu bizoba mu gihe cy'iherezo dusomye hariya muri Danieli gice cy'indwi hamwe no mu gice cy'umunani turabona yuko ibikorwa Belushaza yakoze byo kwihayagiza bisa n'ibikorwa byo kwihayagiza by'agahembe gatonya tuzobibona mu byigwa bizokurikira ariko kano kantu mukazirikane cyane kuko karakomeye Babuloni imbere y'ukirangira ibintu byayo birangira kwihayagiza koko tuzoca tubibona yuko n'agahembe nako gato na cyane cyane ubutware bw'isi imbere yuko burangira hagomba kuba kino kintu cyo kwihayagiza. Ikindi kintu tubona ngaha Berushaza yakoze gisa nk'icyo sekuruza wiwe Nebukadineza yakoze n'icyahe amaze kuba ariko arakora ibyo birori byiwe ikiganza kitanzanywe n'amaboko y'umuntu ni kuvuga kitabonye aho kizananye caraje cyandika kugisika men tekeri peresi Berushaza umutima uraranduka yipfuza kumenya icyo ibyo byandiko bisobanura yarirukanye Danieli n'abagenzi biwe ahamagara abapfumu n'abanyamareba kugira ngo abe aribo basobanura izo nzozi turashobora kuyumvira impamvu Berushaza yirengagije Danieli hamwe n'abagenzi biwe kandi yasanzwe abizi ego bagenzi birakwiye yuko twiyumvira kuri kino kintu kumbure Berushaza ashobora kuba yarakengera imana y'Abisirayeli cyangwa imana ya Danieli ikindi nacyo twokwiyumvira naho kiterekanye muri Bibiliya nuko Danieli ashobora kuba yarashaje cyane kubera yuko tubona yuko igihe Berushaza yahabwa ziriya yabona biriya bintu igihe Berushaza yari ari muri biriya birori Danieli ashobora kuba yarafise imyaka hafi 80 kumbure Berushaza ashobora kuba yariyumviye gukoresha abantu bari mu runganwe rwiwe cyane bakiri bato akavuga ati kumbure Danieli yahora asobanura inzozi kera ubu yarashaje mbere naho twokwiyumvira yuko ibyo byose Berushaza yoba yarabyiyumviriye ko cyangwa ntabyiyumviriye ko icyo twokwemeza gusa nuko Berushaza yari karirengagiza ikintazi iki kintu nacyo kirakomeye nkuko Babuloni ya mbere mu kurimbuka habaye kwirengagiza ikintu bazi niko nirimbuka rya nyuma ry'ubwami bw'isi bwihayagiza rizogenda bazorimbuka bafise ibyo bazi bakomeze kugoreka ibyanditswe bafise ibyo bazi by'ukuri tuzobiraba mu byigwa byacu bizokurikira yari irengagije amajambo aboneka muri Yesaya igice cya 29 ku murongo wa 14 aho naho hakaba havuga ati nuko ngira nkore igikogwa cy'igitangaza muri aba bantu mbere n'igikogwa gitangaje cya kaminuza ubwenge bw'abanyabwenge babo buzoherengetera n'ubuhanga bw'abahanga babo buzohakamangana bagenzi abantu bo mu iki gihe cy'iherezo nabo nyene bariko barabwirwa ano majambo nkuko Babuloni nayo nyene yababwirwa abantu bigira abanyabwenge bazi kwanariza iby'amasi ukuntu agenda n'ukuntu azunguruka abantu bigira abanyabwenge mu by'indimi abantu b'abanyabwenge bahindura ibyo Imana yavuze bakabyirengagiza bagakoresha amajambo y'Imana uko atari impera n'imperuka nabonye ne bagiye kubwirwa amajambo ameze nka menimente keri peresi bagenzi hariya mu cete cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 20 n'umurongo wa 21 haravuga hati umunyabwenge ari hehe ibi ni ibintu bigiye kubwirwa abo mwa kino gihe umwanditsi ari hehe umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bagenzi ano majambo arakomeye cyane mugihe Berushaza yari yarirengagije Danieli hariya muri Danieli gice cya gatatu ku murongo wa 11 n'uwa 12 tuhabona amajambo akomeye cyane umwami kazi wewe yararushije ubwenge Berushaza yaraje aramubwira ati mugenzi yaramubwiye amajambo akomeye cyane yuko igihe sekuruza wiwe Nebukadineza yarahari harigeze kuba ibintu nk'ibyo kwabaye kumwibutsa ico gihe Nebukadineza yarazanye abapfumu abanyamareba ntibashobora gusobanura ibyo yari karavuga yamara hariho umugabo Nebukadineza yitwa Danieli niwe yahora amusobanurira izo nzozi maze Berushaza ahamagara uno mushitsi atari yitezwe muri ibyo birori Nebukadineza kubera kwihayagiza no gutinya bifatanye yari yemeye ubushimwe bu azoha umupfumu cyangwa umunyabareba ari mumubwire ibyo yabonye uko bisobanura yari yemeye ibi na biriya amatongo aravuga ati mbere ndi bumuhe uwo muntu n'igice cy'igihugu cyanje maze Danieli araza arasoma iyo nyandiko Danieli umwami aramubwira ati ndaguha ibi n'ibi imurabe rero Danieli aramubwira ati ibyo bintu jewe sibyo nkorera ntago nkorera amafaranga bagenzi abantu bavugira imana mwa kino gihe bagomba kuvugira imana batisunze ibyo bari buhabwe abakozi b'imana benshi bo mwa kino gihe baraguye mu mutego wo kuba abavugizi b'amareta ntibagomba kuvuga ukuri nk'uko kuri kubera yuko bagomba kunezereza abarongozi b'amareta abagwiza tunga hamwe n'abandi gutyo bagenda kuvuga ubutumwa bafise ibyo bariye bagaca bavuga ubutumwa bunezereza abantu gusa Danieli kugira ngo ntagoreke iby'Imana igomba kubarira uwo mwami w'umunyamanyama yahisemwo kwanka ingabirano n'ubushimwe yemerewe n'umwami maze aratangura arasigura ico Imana igomba kubarira umwami ikintu cya mbere Danieli yagomba gukora ni kubanza gusoma ibyanditswe ku gisika kubera yuko abanyabwenge n'umwami n'abapfumu n'abandi bantu bose bari ngaho bari bananiwe maze Danieli aratangura gusoma aravuga ngo men men tekel peresi aratangura arasobanurira umwami aravuga ati mene bisobanura mwahara mwaraharuwe tekeri mwarapimwe ku munzane na peresi mwaragabuwe ni kuvuga ngo mene imana yaharuye ubwami bwawe kandi yarabuhejeje tekeri mwarapimwe ku munzane musanga ntimushitse musanga urahahutse peresi ubwami bwanyu bwaragabuwe buhabwa abamedi n'abaperesi Danieli igice cya gatanu ku murongo wa cumi ku murongo wa 26 gushikana ku murongo wa 20 n'umunani ni kuvuga ngo byari byaheze Berushaza nta kandi kigoro kari gasigaye Imana ko gukora hari abantu boshobora kuyumvira ngo kubera iki Imana yahaye amahirwe Berushaza yo kwihana kenshi nako yahaye Nebukadineza yo kwihana ntiyahe Berushaza oya Berushaza yari yarahawe nawe nyina mahigwe yo kwisubiramo cyane. Imana ntagifatira ko, Imana ntagihanira ko abantu bose bazohabwa ibihano, nuko bazoba barahawe amahigwe yo kwihana ariko bakayapfisha impfabusa. Kandi najyana kubwire yuko amahigwe uhabwa yo kwihana naya ya ubutumwa uri kurahabwa harimo mbere n'abantu bagirirwa amahigwe yo kumva bino biganiro ntibavyumvirize nabonye ni barimwo ubwami bwiwe buca buragabanganywa buhabwa abamedi hamwe n'abaperesi. Byagenze gute muri iryo joro nyene? Umwami yari yemereye ibintu Daniyeli amaze kuvuga ukuri adacisha ku ruhande, ibintu by'umwami yaremeye arabitora. Yamara Daniyeli yari asanze azi yuko ibyo bintu umwami amuhaye ata kintu na kimwe biri bumare, kubera ubwami bwiwe bugiye gushigwa hasi. Bagenzi, mu gihe twahereje kuvuga ukuri, maze abagwiza tunga n'abarongozi mu mareta hamwe n'abandi bakaduha ibintu, tugomba kubitora ariko ntitubigire iby'agaciro kuri twebwe, tukabisuka kugira ngo bibandanye igikorwa byategereza gukora cy'amavugabutumwa. Daniyeli yarabitoye, ariko mu buryo bw'umubiri ntacyo byari bigiye kumumarira, kubera yuko ubwami bwa Birushaza aho nyene bwari bugira bukamangane muri iryo joro nyene. Abamedi n'abaperesi barateye, ijambo ry'Imana ratwereka ukuntu babigenjeje. Mbere no muri Kayise, abahinga muri Kayise baratwereka ukuntu byagenze. Dusomye inkuru za Kayise nk'uko zivugwa n'umugabo witwa Herodotasi. Uno mugabo aravuga ukuntu byagenze. Abamedi baracukuye umuhora barimba kugira ngo bakatishe uruzi Efurate. Uruzi Efurati niko rwatemba ruja muri Babuloni. Kino gihe byari bimeze nk'hariya muri Misiri muri Egiputa. Murabona yuko nabo baronka amazi avuye muri Ferevenira, akaba ari abatunze indimiro, niyo banwa, niyo batekesha, hamwe n'ibindi byose. Igihe abamedi n'abaperesi bakatishije ano mazi ntabe agitemba aja i Babuloni, abasirikare barabuze ibyo kurya n'ibyo banwa, bagiye babafatisha mpiri. Babuloni irategwa, irafatwa, Birushaza arapfa. Se wiwe nawe yari yafashe ingingo yo guhunga. Se wiwe yitwa Nabonidasi nabibabwiye, maze ariko arahunga nawe nyene yavuye afatwa arishikana ku bwami bwari bwafashe Babuloni, maze kwa kwihayagiza no gukomera kwa Babuloni guca kugarukira ngaho, ubwami bwa Babuloni busubirirwa n'ubwami bw'Ifeza nk'uko byari byarahanuwe muri cya gishushanyo Nebukadinezari yarota muri Daniyeli igice cya kabiri. Ubwami bwa Babuloni bugarukira ngaho, ubwami bwa Bamedi n'Abaperesi burongere buratangura nabwo burakomera butwara isi yose. Ndashaka ngo bino bintu mubizirikane cyane, kuko ni ibintu bikomeye cyane bizogaruka mu byigwa bizokurikira. Berushaza yari yarahawe amahigwe menshi yo kwihana nk'uko sekuruza wiwe Nebukadineza yari yarahawe, ariko ayafata impfabusa. Uko niko n'abantu mwa kino gihe amahigwe bariko barahabwa bakayafata impfabusa, bagiye kuzokwibonera ko nk'uko Efurata rwateba ruca muri ico gisagara. Birafise n'ico bisobanura mw'iki gihe isi iriko irahera. Kumbure tuzobiraba mubyigwa byacu bizokurikira. Uku niko Babuloni ya mbere ibyayo byagenze, niko Babuloni yakamanganye. Kandi nkuko Babuloni yakamanganye ubwami bwose impera n'imperuka, nkuko twabibonye muri Daniyeli gice cya kabiri, buzokamangana. Maze ibuye ridasituwe n'amaboko y'umuntu, ubushobozi bw'ijuru bugomba kuza kuba ku bwami butazohera, ubwami bwa Kristo. Yesu Kristo agiye kuza vuba mugenzi, kandi ibintu bizaba bimuzanye hazoba harimwo bwangi byasezeranye ku bantu bemeye kwicisha bugufi no kumwiyoboka. Bagenzi, mu gihe ubwami bw'isi burangwa no kwishyira hejuru, ubwami bwa Kristo bwobwo burangwa no kwishyira hasi, kwicisha bugufi, kwemera kururuka. Igihe cya Babuloni ya mbere ku munara wa Babeli, igihe abanyebabeli bariko barishyira hejuru hariya mu itangwa igice cya 11, Bibiliya yerekana yuko Imana yo yahisemo kururuka. Bagenzi, ino nzira nyene niyo yakoreshejwe n'igihe Adamu na Eva bari bacumuye. Igihe abantu bose twarabo gupfa, Kristo Yesu yemeye gusiga ubwiza bwiwe mu ijuru, yemera kururuka. Abifilipi igice cya 2 ku murongo wa 5, yemera ganduka gushika ku rupfu, kandi urupfu rukabije ku musaraba. Ibi rero agomba kongera kuzokururuka ataje gupfa, ariko aje gutanga ibyasezeranye ku bantu bemeye kumuyoboka, bemeye kumwizera. Kandi kugira ngo ibyasezeranye abantu bose babishikeko, nuko Yesu Kristo azobanza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimburana n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Yamara bagurutse bazohabwa igihugu gihore ari icyabi bihe bidashira, niho mu gihugu cy'ivyiza, aho abakijijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo bicitwa uno munsi, mugenzi mwakire ijambo ry'Imana.